Nē, kai namu mai ana, te wā e pōti ai te hunga o te whaitua nui nei o te motu Tāmaki Makaurau i te tangata ka tū hei kahika mō rātou. I tēnei tau, ko porowhiua e John Tamihere, tōna pōtai ki te ringi, te wā tuatahi, ko kuhua nōia ki te ao tōranga pū i te tekau mā whā tau. I roto i aua tau tekau mā whā, ana, kua noho ia hei tā huhu rangapū angi tū o te whānau o Waipareira. A, i mauake ia ia Krystal-lee Brown i te rānei me te pātai, ka pēhea rā ōna whakaaro, mēnā rā ka angi tū ia i roto i tāna whai, kia tū ia hei kahika Māori tuatahi o Tāmaki Makaurau.
Ko ia pea katu hei koromatua Māori tuatahi o Tāmaki Makaurau.
Auckland is the largest population of Māori people in the country.
Ko te pātai nui ki te kōwhiria e ia, hea hanga hua mo te hunga Māori e noho nei ki te taone o Tāmaki.
Stopping rate increases and stopping taxing people.
He mini taraipa ōmua kua tohua te tangata e manako kia noho hei koromatua tuarua, ko Chris Fletcher mini tanahinara ōmua. Nā ngā mahi o golf i whaitake nui ia ki te tū ki tēnei kōwhiringa pōti.
From access to social housing, the day that a mayor says no, that that's not going to happen in areas where we're large populations, he's immediately said to Māori in those areas that we're going to be second class citizens.
I te tau 2016, i ngā kaipōti i rēhita mō ngā kōwhiringa pōti ārohe o Tāmaki Makaurau, 38 paihineti noiho i pōti. Hei tā Tamihere i tēnei tau katahuri rātau ki te hangarau ki te whakapiki i tawanama.
You have to start to honour the mana in your vote. So you have a duty and an obligation to your children and yourselves to vote. Vote at home on your marae trust, vote in your runanga, vote at your school trustee board meetings, and for goodness sakes, vote in the local authority elections.
Ka timata ngā pōti ārohe o Tāmaki Makaurau hei te tekauma iwa o whiringa ānuku. Krystal-lee Brown, Te Karere.